Wari kugira igihe kingana gute?
Urufise umwaka umwe.
Umwaka umwe?
Ya.
Ntibigeze rugerageza gucika cyangwa ngo iki cyangwa ngo urugaburire ibirungo nka kujya usanga ari abantu ndavuga nko kubakobwa twebwe imishatsi kugira imishatsi kure neza imere neza ari ibintu banza gushiramo gukora rwawe rwakunze uko nyene cyangwa hari ibindi bintu wakoresheje
aya ubu ni uku nyene ya ni original
cyangwa wagiye ku muganga arakubwira ati ngo rwawe rurarutereka
Ndarukunda kuva kera.
Salut salut la famille, nibaze ko mumeze neza cyane, nibaze ko muri top, nibaze yuko umwe wese nahahiririye yavyutse cyane yiriwe neza. N'umukobwa wanyu Sky Nice kuri micro, nyuma ya kamera ni Fizzy Boy, narakubwiye yuko iyo narinze nishikira kuri iyi ntebe, iyo narinze nishikira muri plato za Bondi wacu, kenshi simbanje jenyine, kenshi simbanje jenyine, mbafise ijambo ndabazaniye, iryo jambo naryo kenshi mbafise uwo tugiye kurisangira mbafise uwo ngiye kurisangiza nawe nawe suwundi nawe suwundi ndagira ngo zabanza mubereke guys namazaniye guys ndagira ngo manze mumurebe neza kuva ku kiratu kuduga guys reka ndamuramutse yongera anabibwira ndamwakira muri kamera za Bondi wacu
nanje ndabaramukije azina kanje ni twa Faith Claude 12 ndumunyamideli
Faith Claude 12 ni amari kanda kubiye ngo urabere cyane
merci
fe fombari amahera ngahe mbatari ba no tutangure kugasa kwashi isaha ni marki ya Dior.
Aya ini ni Rolex.
Komo mbira ngo ni fashion. Kari komo wamuga ngo ni fashion. Hama imfunguruzo. Iko zifise fashion nazo.
Aya. I uno rufunguzo gigeto yiwanje.
Uri bana.
Eh?
Guys. Ndakubazi. Wambaye amahera ngahe bro?
Ndeje nje ndi umunyamideli aya n'ama collections kondagi
in fashion
ya
fefe namye ndakuraba ufise ugwara rurerure cyane kugwara rugufasha iki wari kugira igihe kingana gute
urufise umwaka umwe ya
ntibigeze rugerageza gucika cyangwa ngo iki cyangwa ngo urugaburire ibirungo nka kujya usanga ari abantu ndavuga nko kubakobwa twebwe imishatsi kugira imishatsi kure neza imere neza ari ibintu banza gushiramo gukora rwawe rwakunze uko nyene cyangwa hari ibindi bintu wakoresheje
aya ubu ni uku nyene ya ni original
cyangwa wagiye ku muganga arakubwira ati ngo rwawe rurarutereka
Ndarukunda kuva kera. Faith isigura ukwizera. Claude yavuye kuri Clotilde izina rya mama wanjye. Ama 12 ni tariki yanjye y'amavuko. Le 12 du juin et le 12 12.
Oh, ikiba 12.
Yeah.
Wow. So Fef, benshi bakunda kuvuga ngo ni Fef, ngo gifua, kwe kiba kwituka. Je na nje ni byose.
Gifua? Bon, si, nze usanga ni kubera mfise poitrine irenga.
Irenga, ni irihe banga wakoresheje kugira ungane uko?
Bon, ndakunda cyane sport. Ama ndakunda cyane ama exercice ya chest. Ya.
Benshi barakunda kuvuga ati gukora sport ni ibintu biruhisha premièrement kugira ngo umuntu uzobone umuntu akora sport cyane abikora régulièrement usanga ari bake. Wewe ubikora gute kugira ngo ubashe kubikora misi yose kandi washe kuguma ungana uko nyene ungana.
Bon, je sport ndayikora kubera ndayikunda kandi bon navuga yuko iyo nifasha ikintu kinini mu kazi kiwanje. Ego.
Fef umunyamideli.
Yeah.
Ni ryari watanguye kwinjira muri modeling?
Modeling ubwa mbere nari mfise imyaka indwi. Yeah.
Uri washitse winjira muri agence canke wabikora gute imyaka iri kumengo ni imyaka mike?
Bon yari association. Association ifasha abana b'imfubyi rero nanjye nari muri iyo association.
Atari banki iyo association yitwa gute?
UNICEF.
UNICEF?
UNICEF.
UNICEF?
Iyo
UNICEF yari irimo abanyamideli?
UNICEF, bon. UNICEF, gushika n'ubu ndibaza bahora bakora ayo ma evenement. Nama organisation bakora kugira barabe amatara abana bafise. Ya rero muri ayo ma evenement abarimo modeling, chant, danse, football ni byinshi rero jewe nashimwe modeling.
Urumva hari ibintu byinshi cyane abantu bari talentue impano nyinshi zitandukanye. Kubera ko washimye kuja muri modeling.
Bon, jewe ica mbere nabona umengo abamodo n'abantu bameze sérieux ukuntu sérieux sana umengo bon bari responsable ukuntu rero nanjye ndakunda responsabilité cyane ndakunda kwijera mu buzima. Fef n'ababyeyi afise.
Ari nayo mpamvu yatumye bakwakira muri UNICEF.
Bon oya. Je nari muri UNICEF kubera nari mfise mama mugabo sinari mfise papa.
Umaze kubandanya muri UNICEF wapfuye ryari?
Bon muri UNICEF sinatevye. Bon yo sapoti vyarahindutse. Mama acharatangura ubuzima bwiwe. Rero bon or yo muri iyo association nga mu gihugu cyacu na ma agence y'aba junior bari bafise nga muri icyo gihe.
Ni ikihe kintu gikomeye cyane wize muri UNICEF a part ya modeling?
Bon muri UNICEF byaramfashe cyane. Bon kwijera responsabilité sinyitinya gukora ikintu. Bon cyangwa iyo nshaka gukora ikintu si ngira amadute bandi déterminé.
Nike ukiva muri UNICEF washikiye?
Mubwiza nyine mubwiza.
Agence nyine?
Agence. Bon agence ichogena chie ngira na chie stopa modeling uko ayo ma agence ya junior nari ngira umwana nyuma rero nagiye gusubira mfise imyaka 16.
Ukitsinzira muri modeling bwa mbere wagiye witeze iki?
Bon icyo gihe nkiri umwana cyane.
Ukibyinjira mu bwa mbere ukiri umwana ukinjira muri UNICEF abandi ukabona bagiye mu byo gutamba abandi ukabona bagiye kuririmba abandi bakaja gukina umupira wewe wagiye witeze iki muri modeling? Wagiye witeze yuko uzokora iki?
Bon je gusa nkiri umwana nashaka nanjye bambone nka barya abantu ngunda. Nari nsanzwe ndabakunda. Ibintu ngibyo na objectif nini nari ndabifite.
Wavuze ko wavuye muri UNICEF ufite imyaka ingahe?
10.
Ucuja muri pause ntibasubira kugira ibya modeling igihe kingana gute?
kuva kwa mfisi miaka 10 gushika 16.
Ni wachi uja mu yindi agence.
Ya.
Yari ya hiyo agence.
Yari look fashion uboni nigikona.
Nigihari.
Ya.
Nikiye kindi kintu wakuye aho hano.
Muri look fashion aho rero. Aho niyo nakuye independence yuwanje. Ya. Look fashion bon. Ni agence yari agence ya bajene nanje baramamagara ndabyinjiramu bon chansanga ndafise maîtrisation ne byangora nkabandi ya rumva look fashion yaraheze gushikaho nsigara ndumwe muri agence ngagenda muri repetition ndumwe ngata uko nyene aba president yo acharambira ati ngo bibijanye na bibijanye bon kuno neno ba invertisa muri agence ngo nta kintu bariko bararonka ya rero bacha bara decide kubiyagarika
wari umaze gihe kingana gute
muri look fashion umwaka umwe
mwakumwe urahavuye uja handi cyanke naho ni wasubiriye kuja muri pose
oya una nacinja muri pose kandi cyansubira yo muri 2018 ya 2018 umuringa agency
niho kiri no
oya ubu ndi independent ya
ni cyari rero aba ndakunda kuvyumva ugasanga hari umu mannequin aba yaraciye mu agence menshi n'ivyo ukaza umva ngo je suis mannequin indépendant ni cyari uba indépendant wakoze iki
bon indépendance n'umuntu wenyine ni décision y'umuntu wenyine ba je muri umuringa je ndo bon ndakunda kuba bon ndakunda nibone ndi dispo ku nuru vandi online ya rero muri umuringa ari imisi bapanga yo gukora ama shooting ari imisi ama shooting yari ari umunsi wa show na yandi ma activite rero jewe nasanze ninje muri umuringa fise speed yo gukora cyane iyo naciye mbona umengo bariko banshyira mu mapoze ya
wavuye mu muringa ubaye ndiponto
wowe
wikorera ya ndavuga nk'uko bandi bamanika ni ryari wiyumva yuko ubaye ndiponto ni ryari nk'ubu nyenzi ndashaka kuvuga ati naragiye muri motoring ndajya mu munyereri agency ibiki jewe nk'ubu nyenzi ndashaka kwiyadukiza nkavuga ati nice sky at this time ubaye ndiponto
bon kuba umu indépendant bon muri carrière bisaba kwanza objectif umuntu abafise jewe rero kuva kera nari mfise objectif nibone nka Rwanda nka Kalisa muri Tanzania nkandi urumva rero intumbero nasanze ama agences zifise bon ni ari kunshikana aho nshaka gushika
aba manke benshi dufise mu Burundi aba manke novuga ati nk'hafi ya bose buri muntu wese aba afise umuyidoli wiwe abafise umuntu niyo ariko aragerageza kwifotoza usanga umenga ariko arashaka kwishushanya mu rurya muntu wewe ninde
bon je sinovuga ko mfise umuyidoli muri mankina bwabo ariho abantu ba bama ama example ivyo ni yezwa uko ya
ariko usanga si utuma ku bakobwa ugasanga umukobwa yaramaze kwigira nk'umengo ni Rihanna kuva kiri umuntu ugasanga umuntu yamaze kwigira nk'umengo ni Rihanna ugasanga n'udufoto twinshi ari kudufatanya yabaye Rihanna biri sur yahoo wewe ni higeze hagera icyo gihe ngo wumve yuko umengo usa n'undi muntu
bon oya uko jiwe nakunda ba manike bose bateye imbere bose narabakunda ya
mvuze Ray Burundi umviki
Ray Burundi ni izina ry'umuntu ndamuzi
uragiye muri modeling nike kintu cyakugoye umaze gushikayo umaze kuba independent
Nacye nsanga ndi mu bintu byinshi ntegezwa kwijira njyenyine ubuzima bw'iwanjye carrière yanjye ndariya inzu amatara amazi ntegezwa kwambara neza nkabegwa ntegezwa kugira amashutingi kandi ayo mashutingi niyo anzanira akazi amapublicite y'amafoto cyangwa amavideo amaevenema yo kudefila
kenshi birabishika fef kagaragara mu maclip akifotozi foto novuga ni ziri très sexy ifoto usanga ushobora kwifotoza wambaye na boxa yonyine zijya foto uri kurazikora cyangwa ugiye mu maclip ikibano kigufata gute
Jewe kwanza nsanzwe mfise mukuru wanjye nawe nyine ni umuartiste n'umusista wanjye umukansiya wanjye nawe nyine araririmba mugabo gospel mama wanjye ari umuartiste na papa wanjye donc muri famille y'iwacu ni art donc kote famille nta kibazo mfise
ku bagenzi hanze nta muntu aza kubwira ati muri umugabo kwifotoza uri gusa kuko ni moitié ni
ntabayizingira n'abagenzi fise jiwe
safi n'abagenzi agira kubera iki atagira abagenzi
ndabafise mugabo apana abagenzi bari proche mfise abagenzi bamfelicita
abagufelicita gusa nta makomantari mbagukeneye
ya
benshi barakunda gufata modeling bagashaka kuyifatanya n'icyo ni ukwita ubutinganyi ugasanga umuhungu ari umumodo usanga bagiye kuvuga ibindi ati umuhungu abaye umumodo abagiye mu bindi abagiye kuba umupede cyane umumasexuel icyo kintu ukivuga kwiki
njye nibaza yuko umupede cyangwa umusexuel irya ni natire y'umuntu ni natire y'umuntu gusa usanga abantu bameze uko usanga bakunda modeling cyane ibintu nk'ibyo mugabo ni natire y'umuntu
hariho abantu bakunda kuvuga cyangwa ndakunda kubyumva na modo kenshi ati hariho amakasitingi ushobora kujyamwo bakakuraba bajya muri jury babonye yuko udasa n'umuntu yoba umu homosexuel ugasanga baragukasije kubera icyo kandi warukwije amakarite yose barabishika
sinzi weje ntabyo ndabona
ntihari bwagere kujya muri castinga bakagukasa kubera icyo kintu nta nahambi fefa arafise umukunzi
ubu nta mukunzi mfise
uwo muherukana nyuma mwarapfuye icyo nyine ati yoba fefa yoba ajya muri
merse kujya mu encouple muri 2019
ni ukuvuga ngo haretse nk'imyaka ine kubera iki icyo gihe cyose
uwo twari kumwe yaragiye nari ngaha
nawe ugiye amuha disitanse ntibaho
ntibaho
uri mu bantu bizera yuko amuha disitanse itabaho
umuntu agiye abagiye la separation est comme la mort
ariko abazungu barabyoroheje baratuzaniye connection baratuzaniye ama whatsapp baratuzaniye ama instagram umva ama appel video
sinovuga ko tutakivugana turatuvugana kuri telefone tugachata whatsapp instagram gabo
nakahe kajambo ubwira umuntu afise umuntu wasohokana ari kure nk'impanuro
nimba mukunda nimba bakundana bakundana
urumva ko ariko bishoboka
nawe
bitagushobokera
in the gym. Nanje byoshoboka.
So Fev, wibaza ko ari iyihe mpamvu dusubire muri motoring. Wibaza ko ari iyihe mpamvu ituma abamanke wo mu Burundi badatera imbere ngo bagere ku rwego abandi bamanke bageze. Ndavuga bari mu bihugu bibaye.
Bon, je ne sais pas si j'ai des problèmes d'évolution ou ça, expérience. Je ne sais pas si quand on est modeling, c'est vraiment difficile pour nous en tant que mannequin. Bon, je ne sais pas si vous avez un musulman, vous avez un musulman.
Nibo bantu bakwiye kugira cyama publicité ndavuga cyama pancarte mashira hamwe yatandukanye akomakomeye nibo bantu no vuga ati niko kazi kabo no kubikora nakazi kabo wibaze ko ari iyi mpamvu wajya amajean ajya ama entreprise akomakomeye adatumira abamanke nka bamwe bwe ngo muje gukora ako kazi kanyu ariko ugasanga ari kakoresha bajya abantu nyene basanzwe bakorera aho nyene cyangwa aba influenceur.
Nanjenda kumereye sinzo siba narimwe Nyandika mu gitabo cy'abakunzi bawe Nanjenda kumereye sinzo siba narimwe Mubihe bigoye mubihe byiza Mubihe bigoye mubihe byiza Nzokwama ndi nyuma ya in the gym. Si c'est pas sûr que les gens
sont là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis
là.
Je
suis là.
Je suis là.
Je suis là. Je suis
là. Je suis là. Je suis
là. Je suis là. Je suis là. Je suis ndira kwanza ndayironye. Eh.
Uri muntu ze urashaka kuko Mr Africa.
Eh, fo yukumba Mr Africa. Yeah.
Kandi uriteze kuzobishikako.
100%.
Bazuti mbuziki se.
Ndakubaza. Mbuziki.
that. Yeah, Pep. Niki kibazo. Niki kibazo wari wifuza ko ndakubaza nta kubajije muri kiganiro. Wifuza ko abantu bamenye.
Bon. Nacho.
Urakunda Satbi?
Yeah, ndakunda Satbi. Bose abarimi byose bose bo mu Burundi ndabakunda.
Bose. Igiye nakubwira ngo uririmbe wiyumviriye deja indirimbo ya Satbi.
Ah, iyo ndirimbo ndayikunda mu ndirimbo za Satbi. Ça dépend avec le temps. Merci, Nandi Ndabashimiye.
Je vous remercie.
Je vous remercie.